Ndeka indewo no.
Ndewo.
Anameke lunu. Ndoni Igbo Global Foundation.
Ndewo.
Anya wela. Ai bra no mo gbo. Na agba mbo ehun na ime ere nwanna nwoko na family e. Eshiro lab. Kemba ine eba na eme. Shidekwele sun orun. Vushia hena na orun. Nwo ulo aya ahun otu a. Ọ dị bụla otu onye n'obodo obila n'ijụ anyị sị anyị ga-eṅụ mmiri na anyị ga-eta akị abịa ọchakpana ihe nga ikwojuche ihe nlechekwa anya ha alawa mana nwa amadi ya ọnụ lewe nga jeje zụtara m otu bọtụlụ ma anyị ya sị mị na ndị ọrụ ma anyị ṅụọ ọwa ofu onye wetara anyị mmiri isi anyị ṅụọ n'ụdị manyị nwoke ọma ndewo nna aha ga okwa negere
mogu
ahia nwogu una hula na se nwogu sie
eh
owulezi
eh
ye we ra yo tubatu lo mai ya sa yin wo ajola ma ajuju onye so okwa na onye ana agba msi ocho wa nwanyo ona alu ona gba mbo ta amna ta nwanyo de mma owulezi
eh
asa ta kari nwanyo de mma ona alu inu akwa negere
Oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o